y'Imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka jewe commissaire de police générale Bunyoni Alain Guillaume umushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose